ye mu ntango yatanguye buke buke ndima gaceri gakeya gushira umuceri mu mahangare naciye nza ndatwara umwimbu mu ihangare
jewe mu giga rusangi ndakunda gushirayo umwimbu mwaka uheze mwaka wahera nashizeyo nusu y'itoni y'umuceri nubundi yiteze ko hamwe umuntu yamara kwegeranya kimbo nubundi afise nka 100 kilo y'ibigori umuntu ashobora kuba yadepoza muri hangare
ubwa mbere na mbere twebwe turimye ibintu twaca dusesagura umwimbu tukaca tudandaza ndafise ubwa mbere nareka mvuga yuko kuvyerekeye umwimbu ubu ndimbu aratwara muri hangare hanyuma nkuko mumbakice naratwaye muri hangare ibikombe 125 by'ibiharage hanyuma ntwaye kubera natwaye nshaka kugira bigume muri hangare ndindiri beye kwiduka cyo naciye bimaze kuduka naciye ndabigutsa naciye nguramo ikinga
niki kintu mubona cyo kuzana umwimbu ngaha ubu kiko kirakomera ko twe twari kuva dutanguye cooperative y'iwacu mu ikomine yose nta bintu by'ubusuma buri gira boneka ngaha kuko iyo ari intamba yarabaye ngaha ubu novuga ko nk'abanywanyi n'abanyagihugu bose bo muri komine Kinya bariko bumva umugambi cyane wo kubika ibintu ngaha no muri cooperative rero ubu turafite n'abariko barasaba benshi abanyagihugu b'inyuma batwandikira makete badusaba ko bo kwinjira mu cooperative yacu kuko babonye ingenzi sanzwe itunganijwe ku banyagihugu rero bavuga yuko baradushima kandi baguma badusaba nta karore badusaba nko ku mahangare kwadusaba ko twokugurura imisi yose twashite nk'ikiganga buko muri ibyo bintu biriyo birateye n'ubwoba mu imisi badusaba ko twokugurura ku munsi kugira ngo ibi baronke abanyagihugu turetse n'abanywanyi abanyagihugu benshi ubu ni bari kwarabitsa cyane
intambamye dufise ni kubera yo turimiye muceri kurere turabura icyunguruza uwo mwimbu nk'umu turimira muceri hariya ku mupaka kugira tuwushikane ku ihangare yo ngaho duca dusanga dufise ingorane
intama nk'izobura kubera urabona ko dufite n'amabarabara mabi ushobora kubura inyo ushobora gutwara umwimbu wawe ufitwara ibyo ushobora kubika uzo ushaka kuzi gushingura kugira ngo uzogishe udufasha mu nyuma ubundi nawo ukawufungura n'umuryango
cyewe ndimbura byinshi ariko gutwara mu ihangare birangora kuko ibarabara tubicanamo iragoye bigize ngo bigende ku moto cyangwa ku ikinga bica bitwara uburyo bwinshi umuziko usha usaba 5,500 urumva caba amahera menshi ne rero umwanya ikiraro kitarahera umuntu aca atwarayo gusa bikeyi kugira ngo babone yuko turi mu runani rw'abandi kandi uwo mugambi tuwushigikiye duca dutwarayo nk'irumbesa 2 canke irumbesa 1
iyo mva ku mutu tufite imitumba dukorera ko simike navuga ishika ku 10 hafi 4 ku iyo mitumba rero hari iyi mitumba iri kure aya mahangare ategereye hafi kaje mwabonye iyo nje mva ndi ku kilometero 10 kugira nshika no mwimbu ngaha nuko bisaba amafaranga menshi nice tubambuga twege turafise ingorane rero yuko nta bintu byo kunguruza umwimbu dufise abanyagihugu benshi rero n'abanywanyi harabataza no mwimbu mu mahangare kubera ko acabura uburyo bwo kusha yongera kuwo mwimbu wiwe yarose aha rero turafise ingorane mugaba novuga bari hafi y'amahangare biroroshe mugaba abantu bari kure na cyane we dufise ikibazo yego
ubwa mbere hoho ndararima mugabo ibyo ndimye hamwe hamwe ndacya ndabisesagura maze kubisesagura nkabigurisha amafaranga adakwiye hanyuma kimaze guhinduka mu mutwe ndabona yuko ubwa mbere twatanguye intango mbi ubu utugeze kwihangiro bwiza ubu cyahindutse abana bararya gatatu ku munsi hanyuma ikindi cyahindutse abana barambara neza ikindi cyahindutse mu muryango abana ubu basigaye baba mu nzu y'iwabo yavuye mu uwo mugambi nyene kandi ikindi cyahindutse ubu mundi miro nk'ibyo bitoke mu kugira bisasikwe bitwara amafaranga niyo nyungu nungutse
ariko subiye nyuma mu buzima bwanje byaranyunguruje kuko maze kuja muri inyigisho zarabaye nyinshi kandi ziradukariza ubwenge ushikaho umuntu ashobora kwitunganiza utuye kandi agatunga
kibe kupangiye muri cooperative nuko nabanje narose inyigisho zituma nshobora kumenya ingene nshobora gutunga abana banje nshobora kucanishane mu kubafungurira none rero nibatse je mu bibereho ya misi yose rero mu gufungura navuze sinavambesha ngo turafungura gatatu ku munsi ni kabiri ariko rero nibaza yuko ariko mu gutandukanya ibyo umuntu afungura hamwe tuvuga sanganya ngaburo ntanga nguvu kandi ma mubiri icyo navuga je yego
muri rusange majambo make novuga yuko ari cyahindutse kinini kubera ninjiye mu mugambi nashoboye kubaka inzu nashoboye kugura ikinga hanyuma narashoboye kurondera amahera yo kugura yo gutunga ibigurube narabikutse ngibyo ngaho aba petit frere banje ku mashure oya hari cyahindutse cyane maze kwinjira mu mugambi mu mugambi ndasha muserekeye imfungurwa ndashaka yuko ndoza ndajya indya zikwiye zirimo ibice byose z'ubwoko bwose ndetse n'akanyama karimo gusa byumvikana
cya ndonki ibiro amajana atanu cya ndabitwara muri hangahe cya ntangura korora narorora ingurube hama ndayigurisha cya mvunjuramo izindi mbandanije uyu mwaka urangiye naciye nubakamo ako kabare ko hiyo kwibarabara hanyuma rero n'ubundi ndacabandanya n'ubu rero mbandanya ndima kugira abana banje kugira ngo ntibasonze bamwe bari mu mashuri hari uwiga mu seminari hiyo kandi bitwara amahera menshi